Manje uyayibona i-outfit yamtsha yam ithi manca ithi manca ithi manca. Mathe wenzithi olusuku olushushu wenzithi olusuku olushushu wenzithi olusuku olushushu kakhulu manje wathi thiye namucela amakhapha mithu manje icela noba yisukile izipune zithu he ithiya isuke hobisi that's my bestie awenze isukela lapho nje yami ithiya noma yini sobali. Hayi fok sengikhathela manje sengifuna ukulala man.